Pauti mai ki te karere, ki te whare reo Māori nei o te reo tātaki, te kāinga o ngā kaupapa Māori taketōranga pū. Nā ina pō mahuta ki te pai ko ngā kākā wahanui no ngā pāti tōranga pū matua, e pati Pōti nei. Koia ko Willie Jackson o Reipa, Tama Pōtaka, Nā Hinara, John Tamihere o te pāti Māori, Shane Jones, Aotearoa Tuatahi, Marama Davidson, ngā kākā riki rātou ko Karen Chhour. O Act, I te pai whakawā ko tā tātou tute tōrangapū a Te Okiwa McLean, Te Okiwa I pēhia, he hangarawe me ngā nawe.
Harata katahi nā te tau patu nui whakaharahara ko tēnei I mauria mai e rātou te ahi pako, I wānganui a rātou I putako ngā te wairua whakangahau, te wairua whakahohe, te wairua tāo kupua noho ki. Engari, I tohea e rātou ko ngā kaupapa kaua ko te tangata, ki taku whakapono I nā te karakia tīmatanga te manahau a Scotty I tauai te āhuatanga o rongo ki wāenga I a rātou. Hoi anō ko ngā rawe, pai te rongo ake I a rātou e tohe ana I ngā kaupapa e pākau ake ana ki a tātou te Māori. Rā ko ngā take kāwana ruatanga, hauora, whare, taiawa, nohoki. No reira, ai, ki au nei, ei tino eke tēnei o ngā tau patu me ki koi nei te tau patu hirahira rau atu kua puta I a te reo tātaki. O ti rā I ngā whare pāpāho katoa mai anō ki mohoane.
E pērā ana nā te mea, ki te ana ne, I roto I ngā tau Pōti nei, he kaha te aro nahe anō ki ngā rohe Pōti Māori, nā te mea, toru noiho, te hunga tōrangapū Māori, ka whakatatai atu ki ngā tūru auraki, ngari iaiana, hena, ko Calvin Davis tere, te kai arahi takirua mō Reipa, kei runga no atu ia, me ngā minita katoa, Māori ake nei, I roto I te ropu Reipa nei, ngari hara I te mea ko rātou te rare o te wā, e harai te mea, e rata ana a te whānau ki a rātau I nei wā, e tā ngā kōrero a Shane Jones, labour's up in the heap. Engari, kāre, tāria te wā ki te ai mehe mea, ka mana tēnā kōrero. Engari, he hanga wahanga pai ki a koe?
Ko ngā wahanga pai I rongo ai au I te pōra, arā ko te wāhi ki a Shane Jones e kaha tohe ana I ngā whakaaro o tōna pāti. Me ki pēnei, I ū rātou ki ngā whakaaro o ō rātou pāti, ngā kaupapa here o ō rātou pāti, ki hai nahina rā I te whakaa ki te kāwana ruatanga. Hoi anō ko te mea rangirua pea ki ahau, ko te wāhi ki a Karen Chhour o te pāti Act. Kā re I ai tino mōhio, hea te ngako wana kōrero I puta I nā pōra. Hoi anō kia tahuria ke tātou ki ēnei patanga kōrero I puta I ngā mema tōranga pū I nā pōra.
Our party will not back co-governance.
Communities are scared because they don't actually understand what co-governance means. And we need to have a discussion about what co-governance means.
Picking up on that.
We just want to work in partnership with our Pākehā brothers and sisters. And Shane should hang his head in shame because he comes from an area where that has supported these partnerships. But now he's just trying to grab
And how the hell do the Pākehās get in the room for co-governance?
Tūrau Hawaiki ki a matua Shane, e kōrero nā mō Hawaiki, te Hawaiki haukura e kōrero nei ia. Engari, te raunga kaitono Karen Chhour. E mōhio ana hau, ko ia e whakakanohi ana I te tini o ngā whānau Māori ki hai I riro I a rātou ko te reo. E harai te mea I whai I te ara Māori ake nei, e harai te mea I pērā te aro o ona mātua, ona kaumātua. Me te mea nei, I tupu ake ki te raki pai whenua, ne? E noho ana ki te raki pai whenua, 30 tau ki reira. O whakaro?
Ko te mate kēpea, ehara tēnei te tāo I āia, I te tātā I a Karen, ehara nōna te he, ne? I tipu mai ia I roto I tētahi ao, I roto I te pūnaha, te wāhi, anō nei ko ranga tamariki, engari ki tā wāhi ki ahi treiria. Whakawhiti kē mai ia ki Aotearoa nei I ngā tau nōna e ohi tonu ana. No reira, nōna tonu te kōrero I whakaputa, I whakamana, kaore ia I tipu ake I te ao Māori, e kuare ana, Karen ki tōna o Māori, I putai aia te kōrero. Kā rei ia I mōhi o hea ha te kaupapa hirahira nei o te matatini. No reira, ko he te ahua nei i whiua pea, te pāhi hohi pera ki aia e tana rangatira e David Seymour, pai ke ake pea ki a whai wāhi mai ko David Seymour, ki te kōrero i ngā kaupapa Māori ori o te wā, i runga tonu i tana krewa, ki te whai i ngā nukunuku nekeneke o te ao Māori me te whakahāngai ki ngā hunga Pōti o Act. Hoi anō, kia tahuri ake tātou ki tēnei kohinga, ki enei kohinga kōrero a Karen i nā pōra.
Māori, seed sovereignty. Karen.
The answer's different from different Māori that I speak to, so I don't know.
What's the answer from this Māori, you?
Well, I don't know enough.
So the ACT Party would maintain funding for Te Matatini at the current increased levels announced by Labor?
There's the cultural group festivals and things like that.
Kapa. Yes. Kapa. Should we extend Te Wiki o Te Reo to an entire month, Karen?
No.
Tēnā koe whae, Karen. E pai ana, e pai ana nā te mea, mō heo pāhi ana hau, he tini. Ōku ake whanaunga, ka hore rātou i te mōhio, ko ai te matatini kei ka o gūli e noho ana, ka hore i te mōhio, ko ai ke tō kapa o te whānau a whanui e rā tūmomo ākuatanga e kore mōhio ki ngā waiatanga ngari nā no te, no te no tō kapa toa o te whānau a whanui. Engari, heha o whakaro mō ngā whakautu i puta i te pai kōrero rā e hāngai ana ki tēnei mea. Mena i tukurawa atu e te Māori tōna tino rangatiratanga kia kuini iri hāpiti i te wā o te hainatanga o te tiriti.
E tahi o rātou i tino tōtika, i whakapono ki o rātou anō whakautu, kāore tātou te Māori i tuku i te mana motuhake, i te mana rangatiratanga ki te karauna, ko Willie tērā, ko JT tērā, tai atu hoki ki a Marama Davidson o te pāti kākāri ki kiha, i kaha ātete i tērā taha o te tohe. Hoi anō, ko te mea rereke pēr kia hau ko te wāhi ki a Shane Jones, rāwa ko Tama Pōtaka o Aotearoa Tuatahi me ACT. Hoi anō, e tākaro ana rātou tēnei kēmu o te taketōranga pūne. E te kaumāwhitu rā e toi ana ki te kainamutanga mai o te kōwhiringa Pōti. E putai a rātou o rātou whakaaro a pātī nei. Engari, kā reo i te whakapono, e whakapono ana rāua ki o rāua kōrero engari me ū ki te aka matua, ki te aka e whāi ana e o rātou anō pātī. He oi anō i tino hirahira, i tino miharo au, i tino eke tērā o ngā taupatupatu ki oku whakaaro. Nā runga tonu pia i te krewa o te kaiwhakahāre, o te kaiwhakataki i tērā o ngā taupatupatu tā tāua tuahine Mikey Sherman. Kā uaua tērā o ngā umu pokapoka ki te āta whakahāre i ngā waha hāmama pēnei i Willie Jackson, JT, tai atu hoki ki a Shane Jones. No reira, i eke, i runga pia i te krewa, i te koe, o tērā o tātou tuahine. Hoi anō, he tirohanga Māori pia tēnei o ngā taupatupatu e pai ai, e ata tau ai, te māramatanga ki te ao Māori, ko ai pia te pāti hei Pōti marātou.
No reira. I eke, ki hae i heke, ki hae hoki i neke. Tēnā koe Te Okiwa McLean, ko pau te wā kia tāua.